I-perimitha yecingo elingoxande okanye i-rectangular ngu-0.72 kilometers. I-area ye-length okanye ubude becingo bona ngu-160 meters, ngoko ke ngubani ububanzi okanye i-width yalo? Ubuyaqaphela apha, basinike ii-units ezimbini, ezinye zikwi-kilometers ezizii-perimeter, ezinye zikwi-meters ezizii-length. Makhe senzeni amaqhashi ke, sithi bafuna ii-meters phaa kwi-width yethu okanye kububanzi bethu, ngoko ke masitshintsheni ezaa kilometers ze-perimeter siziseni kwi-meters. Nankuya ke u-0.72 kilometers we-perimeter, masimtshintsheni ke simse kwi-meters. Ikwazi impendulo yethu ibe kwi-meters. I-kilometer ke enye yenziwa ke zii-meters eziyi-1000 okanye i-1000 meters ilingana ne-kilometer enye. Apha ke sizophinda-phinda u-0.72 ngo-1000. Into apha esibangela siphinda-phinde, kaloku ii-kilometers zinkulu kunee-meters. Xa utshintsha ii-units ezinkulu ngezincinci funeke uphinda-phinde. Ngoko ke kaloku i-kilometer enye yenziwa zii-meters eziyi-1000. Loo nto leyo ithethe okokuba ii-kilometers zinkulu kunee-meters, ngoko ke yiloo nto leyo esibangela siphinda-phinde apha singohlulahluli. Siziqhaqhile ke ngoku phana ke ii-kilometers zethu sashiyekelwa zii-meters kuba sifuna zona. U-0.72 xa umphinda-phinda ngo-10, i-decimal yethu izawuba phaa phakathi ko-7 no-2. Isinike u-7.2, xa uyiphinda ngo-100 ibe phaa emva ko-2. Ngu-72 ke lowo. Xa uyiphinda-phinda ngo-1000 siyifakele phaa u-0, ibe ngu-720. Makhe simbhaleni phaa ke ecaleni u-720 wethu, 720 meters. Ngoko ke u-0.72 xa umphinda-phinda ngo-1000 ukunika u-720 meters. Makhe ndikubonise ke ngoku phaa ezantsi ukuba yintoni ke ngoku i-perimeter le sithetha ngayo apha eyi-rectangular okanye uxande, sikwazi sizobona i-width le yethu siyifunayo. I-length yethu ngu-160 meters, masithi ngeli cala lapha ngaserayithi i-length yethu neli liselefti yi-length yethu. Ububanzi bethu okanye i-width masithi yileya iphaa phezulu i-width yethu naleya isezantsi. I-perimeter yenziwa ngawo wonke la macala xa uwadibanisayo. Xa udibanisa i-length yethu leya iselefti ne-width yethu, ne-length yethu siliphaa iserayithi ne-width yethu liphaa phezulu, zonke zenza i-perimeter ke ngoku laa 720 meters okanye u-0.72 kilometers lo simnikiweyo apha. Masenze phaa ecaleni ke nantsiya i-perimeter yethu, yenziwa yi-length uyidibanise ne-width, uyidibanise nenye i-length yethu yesibini nalaa width yethu ke yesibini. Siyayazi ke ithini ke i-length yethu ngu-160 meters, uyidibanise ne-width. Hayi, makhe ndiyibhale ngokwe-meters, ndifakele u-m wam phana plus i-width yam plus 160 meters plus i-width. Siyayazi ke nayo ithini i-perimeter ke ngu-720 meters, makhe siyibhale phaa ecaleni, 720 meters. U-720 wenziwa ngu-160 plus i-width yethu plus 160 plus i-width. Zininzi ke iindlela zosombulula ke i-width leya yethu. Zininzi ke iindlela zokusombulula le nto. Eyokuqala ke, icala elinye le-length necala elinye le-width okanye ihafu ye-width ne-length zenza ihafu yeperimitha leya ndirhwelela yophana. Zenza ihafu yeperimitha nale icala lam le-width nele-length ezi zenza ihafu xa uzidibanise zombini ihafu ka-720 meters. U-720 ke xa umphinda ngehafu ufumana u-360 okanye ungathi 720 umohlulohlule ngo-2 ufumana u-360. I-width ke xa udibanisa no-160 meters i-length zikunika u-320 meters. Noba nawe ingoku sawuyibona ukuba i-width leyana ngu-200 kuba u-200 xa udibanisa no-160 ngu-360 lowo. Kaloku laa hafu leya yeperimitha engu-360 yenziwa yi-width uyidibanise no-160 ngoko ke ngu-200 oshotayo phaa ku-160 ikwazi ukunika la 360 meters weperimitha. Ukhumbule ke la 360 yihafu yeperimitha. Nantsiya i-width yethu leya ingu-200 siyifumeneyo. Ngolunye uhlobo singathabatha 160 phaa ku-160 ngaphaa ku-360 sishekelwe ku-0 kuloo se-left ngapha ngaserayithi siyifumane u-200 wethu yengoku. Nantsiya i-width yethu ngu-200 meters. Olunye uhlobo ke ongayenza ngalo ungadibanisa ke la macala amabini lawana we-length aba-160 babini bakunike u-320. Masimbhale ke amacala ke amabini e-width uwadibanise namacala amabini e-length akunika u-720. Masibhale u-2 wethu phana 2W. Ngoko ke xa udibanisa u-320 amacala amabini e-length ne-width amacala wayo amabini akunika u-720. Noba sewuyibona ukuba ngubani i-width leya yethu kuba kaloku xa uthabatha u-320 phaa ku-720 ushekelwa ngu-400. U-400 ke lowo ke ngamacala omabini lawa e-width lawa amelwe kulaa-2. Ngoko ke loo nto izokuthetha ukuba xa u-400 umohlulahlula ngo-2 ukunika u-200. Loo nto leyo ithetha ukuba icala elinye le-width ngu-200. Icala elinye le-width ngu-200. Impendulo ngu-200.